Joricho to Rico Pondo. Hey! Move down the Yesu one. Hallelujah. Move down the Yateco. For the Yesu Newa. Hallelujah. And give a little money.
Thank you.
ng'ande omiyo mach mar riembo gigo sipikni go dongo yawa gi nyocho ng'e wach ni chon jumbe adek mokalo chien kanyo to kikwa sa airfield mar riembo sipikni go bungu dog ne jateko haleluya dere mado
Somebody.
gondo. Yeah, we love you, Muslim. Kumba marwa ko kadi kado yo. Yeah.